Nkhani imene yavuta kwambiri mdziko muno ndi nkhani yokhudza COVID-19. COVID-19 yatizunza kwambiri, COVID-19 yatitengera abale, COVID-19 yatisokonezera chuma, COVID-19 yatisokonezera mabusiness, COVID-19 yakhudza dziko lathu. Ndipo si kusankha womugwira, kugwira wina aliyense, taona anthu ochita za masewero itagwira, taona anthu a business akuluakulu itagwira, taona anthu osiyana-siyana, taona anthu andale itagwira, akuluakulu amboma itagwira. Ndi chinthu chimene chabwera ngati chivomerezi, kubwera movuta kwambiri, koma ubwino wake ife nda Malawi, ife nda anthu olimba. Ife nda anthu amene timayang'ana pamodzi nthawi yoti time pamodzi ikafika. Ubwino wake pali zoti tidzichita nthawi ndi nthawi, tikuyenera ife kumasamba m'manja nthawi zonse, tikuyenera ife kumavala maski bwinobwino, kutseka pamphuno komanso kutseka pakamwa, kwa mmene mundiye makomo ake amene kachirombo kaja ka virus kotchedwa coronavirus kamene kamayambitsa COVID-19 kama lowera. Komanso tipewe kumakhala mmagulu, osakhala mmagulu kwambiri ya kuthithikizana iyayi zimene zikuyenera kuchepa anthu kuti tikhale ndi moyo. Timayenera kukhala ndi moyo pozindikira chimene choti tikhalitse moyocho. Kukhala bwanji-bwanji ndiye kuti mwina zimene sizititera bwino iyayi. Nkhani ina yabwino kwambiri lero ndiyonena kuti mdziko muno tsopano talandira katemera wa COVID-19. Wafika masanano, nduna zingapo zinapita kukalandira kumeneko, kumanso hapa mpando a COVID committee ya president, presidential task force, anapita kumene kukalandira katemera kumeneyo. Tamva kuti kunali ntungululu zambiri, kumanso anthu amene amaperekeza katemera kumeneyo, anthu amene samaona kuona kuti kuimika manja kuti ayi ife tapulumuka, nthawi yoti apulumuka yafika. Zimenezi sizongonena chabe. Inu kumbukirani kuti mbuyomu tinali ndi katemera amene anaperekedwa kwa anthu. Komanso kumbukirani kuti mbuyomu tinali ndi miliri yosiyana-siyana. Tinali ndi katemera amene muliri ngati tetanasi, tinali ndi ndomba, tinali ndi polio, tinali ndi chifuwa chokoka ntima, zambiri mbiri. Ndomba imagwira mudzi wonse anthu. Ukangopita apa ife tadwala ndomba. Kupita apa kunonso yativuta. Kulowa apa ifenso kuno yativuta. Nthawi imeneyonso atanena kuti kukubwera katemera wa ndomba, anthunso amanenanso zinthu zambiri mbiri. Haya mukatibaya mwina ife sitindikadya sima, sima mveka bwinobwino kukoma kukhosi ku. Iye akutaka kubaya. Ndewo ukatenga ndiwo kutsira munchere anthu adwala, kapena mchere kutsira mundiwo anthu adwala. Panali zambiri motiso ife ngati boma potengeranso experience imene inalipo mbuyomu, sizinali zodabwitsa kwambiri kuona kuti anthu samakambirana. Kananji pano ndiye ndi intaneti kuti inaliyense atha kumakamba nawo nkhani zochitika mdziko, zimene ndi zabwino kwambiri. Ndipo ndi zabwino kuti anthu amakambirana, ena kutsutsana. Komanso madziwa kuti mgulu-gulu mmene tinasiyanirana, mmene anthu tiliri ndi chimodzi-modzinso anthu ena sapanga chibale ndi chilungamo. Amakhalanso nthawi zambiri akuuza anthu zinthu zabodza, iya ikatemera amene moti-moti. Koma ubwino wake ndionena kuti katemerayu kainu mamva zoti bwanji, kamamva zoti bwanji, katemera uyu ndionena kuti wadutsa maprocesses ovuta kwambiri kuti afike pa mulingo mene oti tamvomereza ku Malawi kuno kuti katemera amene kuno tilandire nduyo. Anthu akuno akatswire akulu-akulu auchokera kuma background osiyana-siyana, kumaboma osiyana-siyana, amunika katemera amene. Komanso tikumaona zimezi kumachitika kumaiko kwina, kumaiko ngati United Kingdom akuyusa katemera ngati amene tikuyusa kuno. Maiko angapo ndithu akumene kwa Ngerezi kumene science inapita kutsogolo akugwiritsa ntchito katemera amene. Ndiye ndikatemera kuti wadutsa ndithu bwino-bwino. Ubwino wake monga ndanena ndiona kuti katemerayi siwowumiriza. Inu amene mukuona kuti ife tili ndi nzeru zina zapadera zonena kuti coronavirus ikatipeza tizipulumutsa, muli ndi ufulu wosakalandira katemera amene. koma dziwani kuti mungati mukupita kukanena kuti katemera ameneyu sitirandira mukuvomerezanso kuti kachirombo kachika coronavirus kakatigwira tidwala ndipo tidwala kwambiri ndipo tibanika kwambiri ndipo titaso kumwalira statement yake ndi imeneyo saka kukumirizana kukalandira chifukwa nthawi zina mmene anthu akumanenera za katemerayo kukhanga kuti boma lidziyenda mmakomo ndi khomo kukapolisi kuma munthu aliyense apange ganizo lake ine ndikalandira kapena sitikalandira mwachitsanzo a president avomereza kale president Dr. Lazarus Chakwera chakwera mtsogoleri wa dziko lino ndi first lady akakhala kukalandira katemera ameneyu kuzomba sabata ya mawa kukachita launch chifukwa nthawi imene ndiyo tikatemera kukhala tafika madera ambiri kukapanga launch kuti ine mtsogoleri wanu katemera ameneyu ndikulandira nawo pali mafumu ambirimbiri atsogolera mipingo osiyana-siyana pali anthu otchuka osiyana-siyana anthu ambiri a business osiyana-siyana akakhala kulandira malo osiyana-siyana kusenza kuti katemera ameneyu ndikatemera wasefu ndikatemera wabwino komanso ife ngati boma lanu sitingamakatenge zinthu uko ndikubwera nazo kuno kodi kwathu ndikuunotu bomali amayendetsa ndi anthu ife sizidude za anthu ya ndi anthu ndithu bwinobwino tinde abale athu inde kuno munatisankha kuti tikuyendetsereni boma koma ife ndi anthu omwe aja amene timakhala nanu mmaploti umu mmalimana umu timapita mmaukwati limodzi timapita muzinkhotso limodzi timachitira zonse limodzi ife ndi inuyo inu ndi ife zangochitika kuti pa setup ina iliyonse pamakhala nthawi ina yakuti inu ndinu 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 tamakapangati ma decisiono inu ndinu ndinu tapita makapange ma decisiono abale athu ndi inu ndi zimene zizi tifuna kutsindika kuti katemera amene ndi wabwino koma mungatanena kuti palibe kuwumirizana kumene konso pasapeze kuyenda kokuwumirizani ya inu ngati mwanena kuti ife sitikalandira teroni koma nkhani yake ndichetanena icho kuti mukatero ndi kuti mudzikhala ndi chiyembekezo kuti nditakumana ndi coronavirus ndi kuti sinditha kudzitchinjiriza kwina kulikonse pamene anthu amene angalandire katemera ameneyo akakumana ndi coronavirus imene imayambitsa COVID-19 atha kudwala inde koma atha kudwala nomo mwinaso kumapitiza kukhangati pandipweteka or something sakhala kunena kuti mpakana mayo mayo kugwa chuluka bwanji sizingathe kuti ndikulipireni kuti mudwale ine ndikhale bwino ayi umadwala wekha kakuta kuti iwe kandi wanzeru za mtundu wanji ndiye wadwala iwe ndamene ndithu umadwala paweka ndiye kudwala sadwalirana kumwalira sapanga mariheso kuti ndingomwalira pang'ono ndione kuti zimakhala bwanji ayi utha kuchitika tsoka COVID-19 ukugwira anthu akumamwalira ndithu ngakhale kuti ambiri akumachira kumwalira kulibe kuti akuti amwalira wochepa ayi akamwalira anthu awiri ife ngati boma timaona kuti ndi gulu limene lolo anthu awiri amene wanakatha kupanga zinthu za phindu kutukula dziko lino komanso awiri wakhoza kukhala kuti wina ndi inuyo titsozopeza kuti akumamwalira atatu okha mamuna wachitatuyo ndi inu kumwalira sachita mariheso ndiye wafika muno COVID-19 vaccine tiyeni tikalandira Malawi maiko ena akulephera atu kupeza vaccine amene mpaka na pano ena mpaka na ena anthu akupanga mademo ku maiko kuti ayi anzanu ife nthawi zambiri kuno five ndi dziko lapa mwamba kwambiri ngakhale anthu ena amafuna mationa ngati Malawi koma umanena kuti ayi Malawi apeza nawo vaccine inu mukutana Malawi kuti ayi kuno tindi mtsogoleri amene amaunika zimenezi bwinobwino komanso tindakatswiri amene amadziwa zimenezi bwinobwino anthu akudandaula maiko ambiri mu Africa muno sanalandire akatemera wina aliyense ndipo akuona kuti miyoyo yawo ili pa chiopsezo chachikulu kwambiri ndiye tiyeni tipange zimenezi ngati dziko tiyeni tipange zimenezi ngati anthu tiyeni tipange zimenezi pozindikira kuti moyo ndiye capital yoyamba sizitengera kuti amapanga makani kwambiri ayi kapena amatha kutatara matha kuyankhula sizitengera zimenezo kapena amanyamula zitsulo matenda ake si COVID-19 ya kapena iye amene wawa ndiona kuti akadusa pa anthu wose amayimirira ayi ulaame amagwidwa ndi matenda amene aame achati kuti amanyamula futi amagwidwa kudwala waame enanso amwalira simatengera kuti iwe ngati uli munthu uli ndi potential kuti utha kudwala COVID-19 ndiye chonde tiyeni tiziteteze zimenezi tenti chite zinthu zoyenerera koma tibwereze mobwereza ndi kubwerezanso kuti sitikuumiriza palibe amene akuumirizidwa ayi a president ndi amene akhali nzika yoyamba kukalandira katemera amene kusenza kuti katemera amene alandira a president ndi amene munthu ali kwa achite atakalandire munthu amene ali kwa akazozo akalandira amene munthu amene ali kwa nyezerera akalandira amene munthu amene ali kwa kwantikira kapena kuphimbi kukachulu uko akalandira amene munthu amene ali ku kwa analiera uko akalandira amene munthu amene ali kwa nanthoka akalandira amene palibenso kuti pali kusiyanitsa kwina kuli konse ayi ndiye nkhani yake ndimeneyo tiyeni tiyangane zimenezi ndi chidwi komanso timvetse ndi chidwi ngati pali mafunso ena aliwonse funsani funsani mumvetsetse bwino bwino chimene tiyipange kuno kuboma kudzera mu nduna wa health komanso nduna wazofalitsa nkhani ndi nduna wa civic education tikhale tikulengeza malo osiyanasiyana kumene inu mutapite kukalandirira katemera wanu pitani mwaufulu wanu pitani mwantendere wanu pasapezeke wokuumirizani koma tibwerezenso kachinayi ngati simungakalandire katemera amene coronavirus dakali mdziko momuno muzipatala mwalipobe ndithu anthu sinathe yayi ili momuno ndithu komanso china nene kuti anthu amene amapanga ma vaccine osiyanasiyana ndi ana achauta chauta amanong'oneza akapanda kwanong'oneza mulungu sizimatheka panopa maprofesa ndani akuluakulu akulephera kupeza katemera wa HIV chauta sana anong'oneze adikire kayi kuti anong'oneze ndiye zimene zizi ndimene zimayendera komanso china nene kuti kodi ife tikamba umanena kuti sayansi ndiyo lakwika sayansi ndiyo iya koma ife tikapita kuchipatala zimene timalandira zija mapanga nda sayansi kamwa mamankhwalanji nda sayansi ayi mafuna mundibaye Jackson Jackson nyamapanga nda sayansi kamuna kwera ndege ndege zija mapanga nda sayansi kaya munalima munda ndiye mwatsira ife tili kulilongwe kutali kwambiri pano muti one ena muli kunzuzu ena muli kukaronga ndi sayansi imene komanso sayansi yagonjetsa miliri yosiyanasiyana so singangoyamba lero sayansi kuti alero basi tidzabaya anthu atadzimwalira iwo wapindula chani ndi zimenezo phindulawo likhala chani anthu akatswiri azachipatala alandira nawo katemera amene iyo anakakhala woyamba kutsutsa anakakhala iwowo fana kasama zidziwa alandira nawo katemera amene ndiye tikungokupatsani izi kuti mukhale ndi kuganizira kwabwino komanso kulingalira kwabwino kwa inu wochepa chifukwa anthu amene akumatsutsa izi ndi wochepa katemera amene wabwera kuno ndi wochepa kwambiri tikhupa matha 1-10-15 days mwinaso kwachuluka kwambiri akhala atatha tikulandira lot of pressure kuchokera kunsanje mpaka kuchitipa nkhotakota mpaka na mchinji kuno chonde izi tatopa nazo izi anthu mamiliyoni a Malawi ndi okonzeka kuti alandire katemera amene woyamba ndi president Dr. Lazarus Chakwera chakuera ndi first lady amene akhale akulandira koyambirira kuti wina ali sasanalandire ndilandire ine kuti muone mmene zinthu zikhalire lero ndi Dr. Chalamira Nkhoma co-chair wa presidential task force ndi mati amene wa atifotokozere kuti kodi ma numbers akuti bwanji muzipatala lero achita ndangati komanso amene atisiya ndangati anthu amene adakandika chirombo kamene kandangati akudwala ndangati ndi zina zotero Dr. Chalamira Nkhoma
zikoma kwambira nduna manambala amene watikamvetsera ukhale umboni wa zimene amanena nduna kuti matenda wa mwathu muno akanali modi kotero nkofunikira kuti aliyense atenge nawo gawo pa njira zosiyanasiyana zolembetsera matenda amenewa kuphatikiza katemera amene anena nduna maola 24 apitawa mdziko muno anthu 74 apezeka ndi matenda oyamba ndi kachirombo ka COVID chimenecho chikubweretsa chiwerengero chonse tsopano pa 32,357 kuyambira nthawi imene matendawa adayamba kupezeka mdziko muno ndipo 74 anzathu ali mchipatalabe kulandira chithandizo cha mankhwala amenewa ndipo ena 9,539 akudwala abe matendawa. Inde ngakhale ena ayo sadagonekedwe mchipatala. Koma ali nawo. Akuenda enda kukhana fetonse kumene tukhalako. Kutanthauza kuti tikhoza kupitiliza ndithu kupatsirana matendawo ngati titapanda kusamala kutsatira njira zijatida uzidwa. Ndipo mwachisoni and five asanu atisiya ndi matenda amenewa. Maola 24 apitawa. Awili kuno kulilongwe, mmodzi ku Blanta, mmodzi ku Mchinji, mmodzi ku Ncheu. Chimodzi modzi mujane nelandu una kuti matenda wafalikira paliponse mdziko muno. Nifaja keso tikamachula za anthu amene atisiya. Siza chilendo kuti akumachokera madera osiyana siyana adziko lino. Chomwe tingatene kuti chatithandiza kwakale tikuona zina zosangala tsako. Ndikuti tsopano kuchokera 24 hours zapitazo anthu 1039 achira matendawo. Kutanthauza kuti nkuteka ndithu kuchira. Bolanso kutsatira zimene timauzidwa. Ichi chikubwerezera chiwerengero chathu ku 21,631 anza anthu amene adadwalapo matendawo amene tsopano achira. Inde ngakhale 13 ena agonekedwa mchipatala kuyambira nthawi ino dzulo kufika lero. Koma nthawi yomweyonso anthu 16 chiwerengero pang'ono chozolerapo chimene chalowa mchipatala atulutsidwa kuti tsopano apeza bwino. Ndipo tikatengera kuti mmene tidayambira kuyesa mdziko muno nanga ndi angati amene akumapezeka ndi kachilomboka akayesedwa. Pa anthu 202,288 amene adayesedwa panopa anthu 8 mwa anthu 100 ali wonse nda amene akumapezeka ndi matendawa. Nambala iyi mtakumbukira bwino milungu itatu inayi yapitayo idafika mpaka 30, 29 koma pano yakhala ikutsika pamene yafikapo. Ndili ndi chikhulupiriro kuti tikaphatikiza zimene tikuchita tsopano ndi zimene anena nduna zakatemera amene wabwera lero tikhoza kugonjetsa mliri umenewu. Koma tisadalire chinthu chimodzi, tichite zonse pamodzi. Komanso monga anena kale, sikuti wina akampirikitsa kuti pita akabayitse ayi. Koma ukakana iwo anangonena kuti munthuwe ukupanga chisankho cha iwe wekha. Ine ndiwonjezepo ukumanganso chisankho choti ukhoza ufuna upatsire onzako amene ulikhala nawo kumene uliko. Mwina iwe ukhoza kupulumuka koma amene wapatsirawo mwina sangapulumuke ngati iweyo. Choncho katemera nthawi zonse makamaka pa matenda opatsirana ngati awa. Ukalandira iweyo zithandiza iwe mwini komanso uthandiza kuchinjiriza ena amene ugwira nawo ntchito, amene ukwera nawo basi mini basi yathuwa, amene umapita nawo kumsika kukagula nthochi ndi chimanga ndi zina zotero. Motero ndi bwino nthawi yathuika kwana katiitana titenge mwayi umenewo tikalandire katemerayo. Koma nthawi yomweyo tipitilize zosamba m'manja kapena kugwiritsa ntchito sanitizer, tipitilize kuvala maski komanso tisayiwale kusiya mpata pakati pa ife ndi anzathu kuti tisapatsirane matendawa.
Zikomo kwambiri amenewo ndi Dr. Chalamila Nkhoma kutsindika ndithu komanso kupanda kukalandira katemera ameneyo mukamapanga chiganizo choti ine sindikalandira nawo ngati muli ndi ana mudzayang'ananso kuti anawa tsiku lina adzatha kukhala okha ngatinso ndinu apa banja kandinu amayi muzidziwa kuti sine wotetezeka ndiye kuti tsiku lina amunawa ndidzasiya okha kandi ndinu abambo mudziwerengeranso kuti zitha kutheka. Tikunena kuti anthu ambiri akuchira ambiri mbiri koma tikanena kuti anthu amene atisiya ndi folo sinkhani tionera kuti tidzikondwera kuti ndi folo okha basi munthu tamamwali akamwalira amabepuka kakhala kwina koma ndi chipfinjo ndi chisoni chachikulu kwambiri oti anthu amene amanena Dr. Chalamila Nkhoma lero kuti atisiya anthu achokachoka m'madera osiyanasiyana kunena ndithu kuti tukayika nawo maliro pachasapitirire anthu fifite anthu ena ngamene sanathe kubwera ndoti ali pachisoni kumene aliko chifukwa chakuti atisiya pano pati kunena kuti mmene katemera wabwera chonji zipatala zathu simakhala asumuli chikhwimbi cha anthu ngati chimeto makhala nacho anthu odwala achepa anthu akhala ndi chitetezo komanso izi sikoyamba tinali ndi nthomba mdziko muno inatha bale anziwanso kuti mukayangana mukabuku kamwana muli akatemera ambiri mbiri amene akhala akulandirana amene mwana aliyense mdziko muno amalandira akatemera ine amene ndikulankhula pano ndalandira akatemera wochuluka kwambiri ndikafunsa mayi anga manduzo kuti tsiku linaso ndimafunsa president ati ife akatemerena amachita kuotcha ni moto moto kukuona apa pali kachipyera amachita kuotcha kenawe kubaya pamene pakalekale teknoloji yabwino isinabwere kubaya ndithu pamene pa katemera wosiyanasiyana nthawi imene amapanga ndiye tiyeni tionetsetse kuti takalandira katemera ameneyi tionetsetse kuti zonse zili bwinobwino mukapandosa kalandira ndiyeti mukuyika moyo wanu wanu pachiswe komanso wanzanu pachiswe tisakhale anthu obweresa chisokonezo pa nthawi imene yonena kuti thandizo lapezeka monga ndanena kuti kumayiko kwina ena kuchita kukonza kuti akapange zionetsero kuboma lawo kuti kodi simubweretsa kuno vaccine bwanji kuno boma lanu lakubweretserani vaccine ndipo akhala akubwerabe anthu ambiri kalandira komanso chokondoletsa nchoti mamiliyoni a Malawi akufuna atalandira akatemera ameneyo pomaliza ndikufunireni nonse zabwino ino amene muli ndi COVID-19 sichirango chimenecho komanso sindiye kuti moyo wanu kuthera pomwepo muchira tikufunireni zabwino zonse komanso ayi panopa kwabwerano katemera mungachira nanga sindiye akubayanino katemera ndiye kuti zimene mwaziona wene pasimuzazionanso ya inu anzanu ena amene amakuonani mukamukudwala kamene mukudziwana nawo alimbikitseni fani ndamene mungathe kuwagawira uthenga wabwino kuti ayi izi si zinthu izi fantasy timangonena zimene zikungomva mbiri zikatigwira ndipamene timakhala ndi experience yenieni kuti tithanso kugawana ndi anzathu koma tikufunireni zabwino zonse tikumananso mawa ndi wamkucha uno pamene boma lanu lili kalikiliki kuti liyambe kugawa katemera madera osiyanasiyana tikufunireni usiku wabwino zikoma.
In the heart of Lilongwe City lies the most convenient hardware store. This is the place where you will get all your construction needs.